ushobora kubuza umuntu wa mbere arambye ku isi akaba afite nk'imyaka 80 cyangwa 90 yewe hari n'abashikana imyaka 100 ariko abo ni bake cyane uwo ngiye kukubwira hano we biragutangaza kuko afise inshuro zibiri cyangwa zitatu zabu zibashaje numushinwa yitwa Li Qingyan. Li Qingyan amaze kugira mariage inshuro 23 kandi adaharitse na rimwe. Niyo muntu wa mbere ashaje ku isi afite imyaka 2056. Li Qingyan numushinwa amaze imyaka nk'iy'igikona ku isi niko mpora numva iyo bagereranya ikintu gishaje. Yavutse mu 1977 apfa ejo bundi hasigaye umwaka umwe kwa gasore avuke ni mu 1933 kwa gasore avuka 32. Kubera kuramba cyane yakoze mariage inshuro 23 abagore bakaza bagasaza bagapfa akarongora abandi nabo bikagenda ku bagasaza bagapfa. Mu bisanzwe mu karere ka Augustantale abantu bizwi ko baramba hagati y'imyaka 70 na 80 ariko uyuwe birarenze kwemera kandi asanzwe aba mu gihugu cy'Ubushinwa. Mu 1827 mu gihugu cy'Ubushinwa hose hamenyekanye uyu mugabo Li Qingyan yari agize anniversaire y'imyaka 150. Icyo gihe Ubushinwa igihugu cy'Ubushinwa cyamuhaye impano kubera yari umuntu wa mbere arambye muri icyo gihugu cy'Ubushinwa. Mu 1877 yagize anniversaire y'imyaka 200 akwije. Icyo gihe Li Qingyan yaciye afata ingingo y'uko atazosubira kujya izinjya abantu bose bajya. Yafashe ingingo y'uko azoza arajya imboga zisanzwe zimira ku misozi bimwe twebwe twita imboga kama. Nk'uko tubibona kuri benshi iyo abantu bashaje baribagira cyane ndetse benshi bagatakaza ubwenge ku buryo bashobora kuyumvira nk'umwana, ariko uyu we aho gabanuka bushobora kuba bwariyongereye ahubwo we yagumanye ingufu n'ubwenge bikwiye. Li Qingyan yaciye atangura gufungura imboga z'ivyatsi kama zisanzwe ari nkazo twebwe twokwita ino inyabutongo imbwija isogo imisoma n'izindi. Yamaze imyaka 40 ariko yifunguriza imboga gusa atakine na kimwe abashije kuzivanga. Mu gihugu cy'Ubushinwa hasanzwe himbuka umuceri cyane kuva kera ndetse gushika n'ubu, ariko no mushinwa Li Qingyan kuva shikana imyaka 200 yaciye afata ingingo ko atazongera kujya umuceri ahubwo akazona ikinyobwa kisa birihugwa mu muceri. Uyu mushinwa Li Qingyan yaramenyekanye cyane mu ntara y'iwabo ndetse no mu Bushinwa bwose. Li Qingyan akaba rero yaragiye arandika ibitabo bigiye bitandukanye akaba yatangiye kubyandika akiri umwana muto cyane. Yatangiye kwandika ibitabo afise imyaka 10 aho yagira anniversaire y'imyaka 10 ababyeyi be bakamujyana gutembera ahantu hatandukanye bamujyanye nk'ahitwa Kansu, Chansi, Otibe, Anam n'ahandi. Aho hose Li Qingyan akaba yaragiye arandika ibintu bitangaje yagiye ahabona. Li Qingyan akwije imyaka 71 yinjiye mu gisirikare ndavuga mu ngabo z'Ubushinwa. Igisirikare cy'Ubushinwa yakimazemo imyaka 29 kuko yakivuyemo afise imyaka 100 y'amavuko. Icyo gihe akaba yaciye atangura kudandaza imboga z'ivyatsi kama nk'uko yarasanzwe azikunda. Li Qingyan amaze gusaza cyane hari umushakashatsi akaba n'umwigisha wa kaminuza yaje ava muri Amerika akaba yaraje kumuraba aho yari yamubonye mu kinyamakuru bita New York Times bivuga ko hari umushinwa arengeje imyaka 200 akiri muzima afise ingufu n'ubwenge. Uno mu profeseri akaba n'umushakashatsi wa kaminuza yarabajije no mutama Li Qingyan ati nirihe banga wakoresheje ryatumye uramba cyane. Liching yene yamusubije n'ijwi rituje cyane ati nahaye umutima wanje umutuzo, nize kubaho nk'akanyamasyo, nize kugenda nk'inuma, nize gusinzira ndi maso nk'imbwa. Aya majambo no mwigisha wa kaminuza ndetse akaba n'umushakashatsi yaramucanza munani ya gutahura. Bishoba kuba nawe ariko bikugende, ariko nanje nuko. Ikindi nuko uno mutama Liching yene yakunda cyane kugira meditation no kuyisonzesha kenshi, ngo ibi navyo bikaba biha ubwirinzi cyane umubiri. Ikindi yavuze ko nuko ibyo tujya kenshi ari byo bitwica nabi bikadutera indwara nyinshi zirimo no kudusazisha. Bishobora kuba ari icyo gituma no mutama atigeze yemera gusubira kujya indyo zisanzwe nk'izi tujya, ndetse agaheba amavuta haba kuyisiga canke kuyajya. Ikindi nacyo akaba atigeze atakaza ubwenge na bukeya, ahubwo bugashobora kuba bwariyongerekanye bitewe n'ibi byo kujya kama yari karafungura. Ijambo rikomeye yavuze ati ku myaka yose namaze kuva mvuka, ati nta nyamaswa nabonye mbi kandi iteye ubwoba nk'ikiremwa muntu. Ati umuntu ashobora kukwica cyangwa umuntu akica uwundi adashonje kandi atari bunamujye, ariko intambwe be n'ingwe nubwo zikaze zo ntacyo zigira umuntu iyo zihaze, amakari yazo ziyategwa n'inzara. Yarongoye inshuro 23 abyara abana 200, abuzukuru bo n'igifyo, afatwa nk'umuntu w'inararibonye mu gihugu cy'Ubushinwa. Yubatse sosiyete, yarakundwa cyane akanubahwa. Ikindi nuko ari umwe mu bafatwa mu Bushinwa nk'uwabafashije guteza imbere ubuvuzi bwa none. Mu mwaka wa 1933 ni inkuru yakwira hose ko Liching yene yatabarutse. Ku gitanda ciwe aho basanze yasandabiye, basanze handitse ko amajambo akomeye yagira ati mu minsi yose nabayeho nakoze ibyo nategerezwa gukora kuri iyi si. Yes, nuko uno mugabo yabayeho abahari mu nyigitangaza. Ndakeka mumenye ko byinshi. Reka mbashimire cyane, tubibutsa kugira subscribe cyangwa sabone kugira ngo ibiganiro bene ibi n'ibizoze birabacika, ariko tubananye tubashikiza n'ibindi biganiro. Mwari kumina Omnishanjima, bye bye.